keni ufwayo bwenu buchitwe lekeni 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 chama ufwayo bwenu buchitwe ufwayo bwenu ebonde ufwayo lekeni ufwayo bwenu
Kata wali mpili muletuba mweba chite pisungusho yawe muliba maka imimana mulepatula mpili muletuba mweba chite pisungusho yawe muliba maka
imimana mule
Thank you. ZambianGospel.com.
Inende mwetane sa uafi papo eumfa ukulila kwani inende keni ve mwite inende mwita Yesu uwaluso lwingi eumfa ukulila kwani inende keni ve mwite inende mwita weshi wabana wanjiwa emulumi wabambuka mfilwa iwaishi bubukali wakutima wani eumone vyompita mo nefilamba vyanjala pukuta inende keni ve mwite kubantu kutinaseka lelo kulilesa kwena titi iwaichi bubukali wakutima wani nefintu mpita mo hawende keni ve mwite inende keni ve mwite inende keni ve
Samalumbo mueva sangua conse conse caña samalumbo mueva sangua conse conse lintungani mubafia de león de chibondola lintuna fuma mutulo Nelionde amukulala Mwabukile kubapwa Mwaliendele palibemba Mwatalali kama bimbi Mwebachite pisungusho Lesa kabumbaye Mwalibaba mushilo Lesa kabumbaye Mwalibaba mushilo Kanya samalumbo Mweba sangwa konse konse Kanya samalumbo Mweba sangwa konse konse Lintungani mwapya Nelonde chibondola Lintunafuma mutulo Nelonde ya mukulala Mwabukile kubapwa Mwaliendele palibema Mwatalali kama bimbi Mwebachite pisungusho Lesa kabumbaye Mwalibaba mushilo Lesa kabumbaye Mwalibaba mushilo
yeah.
chaka chakuwa nenu tuline chilaka chakuwa nenu ilangeni yawe ilangeni yawe Mwevere chukombele Mwe Yesu Mwevere chukombele Mwe Yesu Tuline chilaka Chakuwa nenu Tuline chilaka Chakuwa nenu Ilangeni yawe oh, oh. Ilangeni yawe oh, oh. Ngakuti twa iposha ngari twa chisa yawe Ngakuti twa ipuso shangari twa chisa Gretwa chisa yawe Mueva pelo, mueo, ni muevo Mue Yesu
Cut that. chilesa no kupita shaya lelo bafuma wenu mwamuya ya ya mwaba fifio mwaba damu chinja kana besa mkuru mwaba fifio mwaba ni mwe.